kotse bana tiwa ke re le para ke morena o namela bicycle e sena chain ha o sa tibi chain ke re ke tani
from Jan to December. Bitsa mpinjita batle one by one batlo tlala kala ba re ke na le pelo a masepa go tshwana le juta fa ba bona le parafatlego di tlala le fufa ba nagana gore ba re tshwetsa camera lights action ba re bang shoota lomada ho e re ke ntshe founu ke o bontshe mao le lesoti lao lone ke le tlhabele mao. Shut up.